ubishoboye aragikora nani cyo ntashoboye sinoshobora kugikora nuko nabonye ndabishoboye nta nguvu wanashima binasaba bisaba nyine wa mwete bisaba kwikura nk'ubwo wabisaba kuko nubwo nyene no kubishaka iyo ushaka ikintu uragikora kandi kigakunda bijya umuntu wese arafise ico ashoboye ushobora nk'ico jewe nshoboye ariko kugatwe kiwa urafise ikintu ushoboye rero no kumva ico notera cyo akamunotera abundi gwaruka abandi bakobwa nuko raba ikintu ushoboye raba ikintu ushoboye ushobora kuba uri umustiliste ushobora gukunda ibintu by'amastile we raba ikintu muri wewe ushoboye utakumwanya cyane icyo kintu we kidevelope gikure hariya anye wakihishije gishire ahabona bakibone hanyuma ibintu biragenda neza.
Cyitwa bagenzi bakunzi ba Show Up TV ndabaramukije ndanabifurize amahoro y'Imana kubandanya abana namwe. Niteka ntangire kuri jewe gusubira guhura namwe muri uyu mwanya ndabashikiriza ibintu nk'ibi biryoshye bisa neza. Ingabire yawazi ni wari kuri micro nkuko vyama. Televiziyo wamaze kwibona ni Show Up TV. Ndakwibutsa yuko Show Up TV muri iki gihe iriko irarondera umukozi ikeneye abakozi babiri ikeneye umukobwa hamwe n'umuhungu. Uwo mukobwa rero azoza ari umumenyesha makuru mu gihe umuhungu nawe akenewe azo ari mu cameraman byinshi ukeneye kumenya aja kuri page ya Facebook uraza gusoma ibikenewe uraza kubona byose bisabwa hama nawe wirabire ayo mahigu ya ronke uze mu muryango mwiza wagutse cyane kandi ukundana Show Up TV. Yes, uyu munsi rero havugaza ngo uri hehe ndi hehe ndi ko ngira iki nagiye kuzana iki ndazi uko nta na rimwe nigeze ndakuzanira ikintu kitakunezera ahago nakuzanira ibintu biba bigifise akamaro kuri wewe niyo mpamvu uyu munsi rero naho ndi mu kigobe nubabibaza ngo nagiye muri Greater Vision Group. Oh yeah, uyu munsi nagiye mu kigobe nagiye kuraba umuntu akora ku giti ciwe agakora ibintu byiza. Ushaka kumenya ivyo bintu ivyo ari byo? Gusa ndakubwiye ko ari byiza sonda jem kugira ngo nce mbandanye rero ndakwereka ivyo bintu bindi ubirabe twagiye. Nkuko nababwiye rero numwigeme ndamwita umwigeme asanzwe akora ibintu bitangaje. Iyi mubona ngaha iyi ni pine y'imodoka ari musanzwe muzi mwese icyo ayikuramwo nk'akarorero heraba nk'iki ruvu ngene mpe bazita gute parte bebe sinzi ngira ngo ninamara kwiga menshi nzo bimenye rero tumusanze ku kivi murabizi Show Up TV ntituyaga iki kenshi tubasanga ku kivi nawe tumusanze ku kivi ari mu ruganda rwiwe ari ku kazi kiwe reka rero tumuyagishe atuyagire byinshi atubwire byinshi ingene gakogwa ingene ijya pine tuzi y'imodoka ihindukamo ikintu cyiza cy'igitangaza. Ndabaramukije.
Murakoze cyane. Ndabaramukije nawe.
Murakomeye.
Ego ni sawa.
Nani misi yose mwama munezerewe uko nyine?
Nta kibuza ko tunezerwa turanezerwa nyine imisi yose.
Nicyo gituma reka akazi kagenda neza. Tugusanze uri ku kazi akamwe mwari kose mwitwa bande?
Je nitwa Uwimana Ornella. Haba ndi umukenyezi ko mwabivuze nyine aba mu kigobe niho nsanzwe nkorera imirimo ya misi yose. Ego umwana umwe akaba yubatse nduhigeme ndubatse.
Ndetse abantu benshi bari batanguye kubona isura aratanga kuvuga ngo barondere nimero aragashyize ko asanzwe yubatse. Ornella n'amakiriye
n'amahoro n'ukuri turashima
akazi kako karagenda neza.
Akazi ni sawa turashima kagenda neza.
Ornella ni ikintu kidamenyerewe mu gihugu cy'u Burundi tugisanze kwa Ornella byaje gute?
Ukuntu byaje kuva kera haciye imyaka kuva muri 2016 naho navuga ko icyo cyiyumviro canjemwo ariko nkuko nkunda kubivuga avant iyo 2016 je nakuze ndi umuntu akunda kubikora utuntu dutandukanye mbonye nk'agahuzu gatabutse nkashira ka kandi kantu kibaza ngo ni style ok ni ikintu nahinguriye mu nyine mbonye nkikorera nk'ihereni nkikorera utuntu dutandukanye two kwambara donc kubiza uko nyine ndabikunda uko nyine niko rero ku ivyo bintu nyene wo mwuga wo kubikora iki byaranjemo rero ndaraba sheni ya YouTube bakora ibintu by'intebe ndavuga poko page nanje ntubikora ndabitangura uko
mwavyumvise urugendo rw'ingene byagenze yatanguye nyina ari umwana akunda gukora utuntu twinshi dutandukanye ngo n'impuzi itabutse we yashyira aka kantu uyibonye ntiwigera umenya yuko ari kubera yatabutse ahubwo bibaza ngo ni style nshyashya amapine nayo byaje gute none twatanguriye mu mpuzo amapine byaje gute
amapine navuze yuko ari ama video menshi nakunda kuraha ku YouTube hanyuma ndavuga ati ibi bintu ni byiza kubera iki nandi nkabibonera hanze abantu benshi babikora hanze ndavuga kubera iki nandi ntobikora kandi nkabikora no mu bundi buryo atari ubwo nyene ndiko ndaraba nkashobora gushira kutundi tuntu nuko mwabibonye ntihatuya dupuspus twa bebe ni ibintu byanje ngo nkuri naricaye ndavuga ijya ntebe nta kuntu umuntu yoshira mu tuntu bikacika puspus bikabicika nkakajuye ku mwana ndabibona birakunze kandi abantu barabikunda barabingurira ndavuga wawe ni byiza
okay bisigura rero yuko yoyo sivyo wabonye kuri YouTube ahubwo ivyo wabonye kuri YouTube ubwa mbere nivyo vyagushikanye gukora irya puspus
ego hari ivyo nabona hama uko ndabibona bikama nayandi maide nicaye kuko je ndakunda kwicara nkiyumvira eske kirya kintu cogenda gute biransaba nyine umwanya wo kwicara nijoro hari igihe usanga je ntaryamye ugasanga ndiko ndiyumvira ikintu no kwa meli wakubira ibintu ndiko ndakora ugasanga rero haravyutsemo ikindi kintu
mwavuze ko mwubatse umushinga ntahe wanyu yavyakiriye gute
arabishima cyane novuga ko nawe yaranyonkuhajije avuga ati komera tera imbere kuko je ubwa mbere ntarabishira mu kumugaragaro byari ibintu bindi imwe mu mutwe ndavuga ataka kantu je no gakora n'ukuri ibi bintu nta ntibabindusha novuga ibi bintu ariko barakora na je no bikora wanashima nka nabarusha tireka rero kubivuga mu majambo gusa bikore turabe kora turabe reka ndagushigikire aranampa n'uburyo bwiye avuga ati kora kora ureke kuvuga mu majambo gusa kora turabe ko ibyo uri kuravuga byo kuri ho bishobora novuga ko yanterereye yarafashije cyane aranyankuraja aranshikana kure nawe
bisigura wabitanga umaze kubaka
nabitanguye 2020 ariko avant nuko nari navuze ko ico cyumviro cyatanguye muri 2016 hari ibyo nari narakoze muhira ntarubaka muhiri wacu barabingurira hari utuntu nakoze tw'udutebe muhiri wacu baratungurira
ndetse nyine badukoze mu mapine
yego nadukoze mu mapine nibwo bwa mbere natanguye kuhealiza ikintu en pneu niko kantu kandi mbere natanguye gukora mbwa kubera gufatirwa n'amashuri ce ndabihagarika complètement mbanza kwiga mbanza gukora nyine mbanza kwiga rero 2020 niho natanguye kubikora nk'umwuga yego
wamaze kuvyinjiramwe nk'umwuga rero kenshi ikintu kigiyemwe nk'umwuga mu ntango harabaho icyo no kwita ingorane nyamukuru zashikiye ornera niza
cyambere ingorane natangiye kugira yari uburyo bw'ibikoresho yari ibikoresho kuko hari ibikoresho ntari mfise byasaba ko nkotesha byasaba ko njira hirya no hino kubirondera ivyo byari inkambami ikindi byarangora kuronka nk'izo pine ugasanga ndiko ndarondeza hirya no hino nk'abantu ntibazima nk'uko ndabishaka kuko baravuga ati ibi bintu ushaka kubikoresha iki wewe nibigire shaho urumva ntibampa izo pine ntibagire bakavuga ati ah ntacho wewe uzishaka mu izo pine oko je nabona ko ndazikeneye ugasanga nk'icyo ndiko ndabasaba ntibakima nk'uko ndagishaka ego bigasaba ko ndinda kubicisha nko ku yundi muntu nko kumumekanisha nko kumuki kugira zindonderere mugaje ndiko ndazirondera ntibazima ego
iyo ngorane rero kenshi yo uri mu ntango hakaba ingorane nk'izo harazamo ikintu cyo gucika intege ugahagarika kubera iki wahanera atahagaritse
cyo novuga ko ntahagaritse nuko nayo namaze kuvyinjiramo nk'umwuga navuga ati byanka byakunda ntegerezwa kubikora byaguma byakomera umva ntegerezwa kubikora kuko n'umwuga wanje ndabihevye nonzo cangirike urumva narahezise nyine ndavuga ati reka nkure uko bigenda kose ego
mwavyumvise ati yafashe intumbero agira ihangiro hanyerera haduga ategerezwa kurengana ategerezwa kubishikako mwiziki muri secondaire
muri secondaire nize lettres ariko muri université nize santé publique kuri université de Mount Kenya
uri kurumviriza ahantu hose wagiye uracya ku ishuri na hamwe no vuga ngo ba waragize warakuye n'izindi nguvu ku buryo cyo bigira passion yawe apa hayo mushinga ntahe wawe dufate nabagenzi umugenzi wa mbere yaba yarakwankohajije n'abavyeyi kuko numva ko abavyeyi baca babikugurira nabahe bantu bandi bagushigikiye bagutera intege kubgawe naho uyumvira uvuga uti aba bantu ndabashimira cyane
ndashimira umuryango wanje warambaye hafi kandi waramfashije cyane kuko nkuko navuze ko naho ndabikora no muhira bakabingurira ico caranteye intege n'ukuri baranyankohaje abavukanye incuti barambiye ati wewe ntuhagarike n'ukuri turabona ko yari talent rero bikure bandanya ego nuvuga ko ahanini mushinga ntayo wanje abavukanye incuti abavyeyi banje baramfashije byukuri
turiko turaramwe ngo nibintu byari bikwiye gukogwa no muhungu ariko biriko bikogwa na Arnella ndabona yuko muriko muri defasa 30%
oya n'ukuri nta 30% kintu umuntu agishoboye aragikora n'ico ntashoboye sinoshobora kugikora nuko nabonye ndabishoboye nta nguvu wanashima binasaba bisaba nyine wa mwete bisaba kwikuramo ubwo wabisaba kuko nubwo nyene no kubishaka iyo ushaka ikintu uragikora kandi kigakunda
akamutero abigeme bagenza n'abadamu kuko hari umwigeme ashobora kubona bino bintu akakibona cyakozwe sinzi washira ku izina ryo wagikoze cyane okay arakibonye cyakoze kenshi ndazi ikintu kiza mu mutwe bwa mbere na mbere cyakozwe n'umuhungu cyakozwe n'iki kubgawe nka experience ofisiye rero nakaye kamotera abigeme bagenza
akamuntu batera nuko barashoboye burya umuntu wese arafise ico ashoboye ntushobora nk'ico jewe nshoboye ariko kugatwe kiwa urafise ikintu ushoboye rero nokumva ico notera ico akamunotera aba urundi gwaruka abandi bakobwa nuko raba ikintu ushoboye raba ikintu ushoboye ushobora kuba uri umustiliste ushobora kuba ukunda ibintu by'amastile we raba ikintu muri wewe ushoboye utaka umwanya cane ico kintu yo kidevelope gikure hariya anye wakihishije gishire ahabona bakibone hanyuma ibintu biragenda neza
izo mpanuro nizere ko mwazumvise kandi mwazishyize ku mutima kuko ni impanuro za nkenerwa cyane ndetse turetse ku bakobwa gusa no ku bahungu nuko nyine ikintu ushoboye jya muri icyo nyine apana kuvuga ngo nabonye naka yakoze kijya ngoreka nanjye nje gukora kijya oya uzobukoze ikosa nayo urazi ikosa rirahanwa rirahanwa n'amategeko onera gushika ubu turetse umushinga ntayo n'umuryango nabahe bantu bandi bagufasha ndavuga mu bijyanye n'uburyo niki
Paul momonta ndacikorana je nyene ndacikorana nabo bavukanye iki ego novuga ko atabandi bantu nyene baramfasha mu buryo bugitse
ibi bica bitwarirwa muri ministeri ya
sinzigira ni amafonma kuko tukura amapine tukura amapine ahantu mu ibarabara tukayagira tukayakoresha kandi bari kuyaturira ka
kono niki
rere kono na mfonmo abintu nibyo
okay basi gifata ubugira ubutumugeneye ministere de l'environnement ugira ubutumwe bageneye
ubutumwe ndabageneye
nimba ari kisabo usabe kukuri uri umwe mu bantu bari bakenewe cyane uri umwe mu bantu bariko barafasha iyo ministere gifata umwanya ndaguhaye umwanya rero ugira ubutumwa ubageneye nimba ari cyo saba nimba ari mugabo kigende kigiye kuri ministere de l'environnement
dico igisaba numva saba kano kaya kuko ni ikintu kimpangayikije urabona ndakorera muhira ikintu numva co mfasha nuko numva ha muhira nka kurira ahantu hagutse kandi nanje nti si benefice je nyine nka hanakazi nabanzi batandukanye aka benefice benshi batandukanye ego
nane nkubu nakubwiye uhereze ubu butumwa ministere de l'environnement umushikiranganje cyane cyane bishikira umushikiranganje hagize nk'undi munyagihugu asanzwe abanyagihugu basanzwe bavuga bati reka tuze dushyire ingufu hamwe tuduzanye ufite ikibazo cyo kujya gukorera ahantu habona uve muhira bakaza mbega imiryango iruguruye bimeze gute bashaka mukore nka team
novuga ko twovugana hanyuma ikibaye myo kuri twese akaba ico dukora yego
intebe imwe yikora umwanya ungana gute
salon complet ndayikora 10 jours
10 jours donc nkubu ufise mariage yo wanje ndashobora kubuza nkaguha command dans 10 jours nkaba nabironze
yego 10 jours normalement ni une semaine ariko kubera two dukoresha turi ha izindi 3 jours zo kuba twa twarondiye ibindi bintu tandukanye nyine dushobora gukoresha ariko ni 10 jours
ngo umufundi nyamufundi arabesha nivyo
oya
donc ce 10 jours je kusanga zibaye 30 jours
oya sinemeranya n'ico kintu mvuze ko ari 10 jours ni 10 jours je ntanga une semaine mugabo 3 jours ndaziyongerera ko ego umuntu wese ndamubwira ko ari 10 jours ego
ubona gutse rero isoko riroroshye kuronka bimeze gute
aho ngeze je wundashima aho ngeze ndashima abantu batangiye kubimenyera atangiye kumbaza ibi nibiki bigenda gute baratangiye kubimenyera yego
igiciro igiciro nacyo kimeze gute ubwo si ntukorera aba vacances gusa
oya wose turabakorera ku mufuko wabo nyine bafise umuntu ashaka kumbwira ati je nkorera aka kantu nkakamukorera
tubona amapine y'imodoka ariko hari ayandi mapine ndavuga amapine y'ikinga ndavuga amapine ya bajaji amapine y'imoto yeye nta kintu ushobora kuyakuramo
ego amapine yose turayakoresha nk'iyi ni pine y'ikinga ni pine y'ikinga turayikoresha amapine ya bajaji turayakoresha amapine y'imoto turayakoresha
none nk'aya amapine y'imodoka ko tubona umengaza kuvamo novuga table nini intebe
amapine y'imodoka aravamo table akavamo intebe ego
ajya nayo ya bajaji nayikinga
amapine ya bajaji nayo ashobora kuvamo dutabuhe ego amapine y'ikinga nayo turashobora kuyambika akaba nk'amaboko amaboko y'intebe kujya kuntu umuntu yapfuye ako gucyanye akaba amaboko y'intebe ego
nubuhinga bukomeye cyane ibiciro gute rero ni secret cyangwa birashobora kuvugirwa ku mugaragaro
ubikeneye ari adresse gaha tukamuha ku biciro byiza n'ukuri nta uva ngaha ataguze
ubwo butumwa kuba dam kuko turi turegereza Louis Mars
butumwa kuba dam je nko nkunda kubivuga nuko akura amaboko mu mpuzu natwe tugakora tugashigikira abashingantahe bacu ego tukabashigikira natwe tukagira ico dutanze mu muryango ego
akamo kugwaruka
ugwaruka nyene nayo ntangu kamu nka nkuko mbwiye abakenyizi nabo bakuramo boko mu muzu n'uko urugwaruka rurashoboye kandi biriko biragenda ne uzubona nyene hariho utuntu twinshi tugenda tuvuka amatalo agenda avuka barashoboye urugwaruka gusa no kwikura mu bwoba kintu nimba waragize muri wewe wapana kuvuga ngo eswe iki kintu kizokunda canke utagerageje ngo ugikore bagerageze
turindiriye akazi kuri leta mugaho nera yamaze kwirondera akazi kiyo ubabwiye iki babandi batwebwe twige turindira akazi ka leta
n'ukuri akazi ka leta ushobora kukaronka kuko amahigwe sa ya bose ushobora kuronka canke nuronke umva biravana nyine hari
none ngende nicare rero ndindire leta izompamagara
oya nta ni kwa gukura amaboko mu muzu navuze ari gukura amaboko mu muzu ico ushoboye gikore nimba ushore ku kamera wegenda ufate uzura saba nibiraka ati murashobora kuntiza ni mumpe ndabereke ko ndabishoboye ego kure mwubwoba ugende gusaba akaza ahantu nimba ari kintu wakunze uvuga ati je ndabasavye nta mahera mumpe ndabe mumfashe mungerageze murabe ego
impanuro zirabonetse genda saba uzogenda bakugerageze ariko muri iryo geragezwa nako hari igihe utazotaha ahubwo uzoguma ngaho nyine wari uzi yuko uzoguma uryamye usange birahindutse ugiye ku kivi onera gari iteka kubana nawe
murakoze cyane namwe niteka kubana nawe
ariko dusa n'abarangiza rero sinzi murashaka kubwira abantu babonye ibi bintu byiza bakabishima bakifuza kugira komande bashobora kubaronka gute cyanke baba sponsors cyane cyane aba sponsors ndabasaje vraiment murashigikira zino ni impano izi ni impano kuko urinzi ubona umuntu yiyumvira iki kintu nk'iki gishyiremo uburyo hamurabe yuko utazotera imbere nawe nyine agatera imbere ndetse n'igihugu kigatera imbere bwo kuronka gute
je nkorera mu kigobe ego hama ndashobora gutanga nimero zanje ni 72 46 16 75
nta notebye
ya
notice yari yivuze ava arubatse silivupe arubatse
ndubatse mfise n'umwana w'amezi 9 ego
natu tashobye kubona umwana
aryamye ubunyarasinzi
Reka tugushimire cyane.
Yego murakoze.
Tunabifuriza kubandanya mutera imbere.
Murakoze cyane.
Nizere yuko ni hagira ikindi kintu do special ushaka kwerekana kuzo duhamagara.
Cyane gose.
Murakoze. Yes, turahawe ikaze tugiye tugabanye. Ingabire abazi kuri micro ndakubwire nti nimba utarafite ndasubscribe ndagusavye ndagusavye igifyonde afyonde like kugira mbone yuko twari kumwe gira comment kugira mbone nimba araho na nihenze kuko ngo ni machine zirihenda siko nkosore nimba ari cyo ubona twokongeramwe tugire turi ngaha kubganye turi ngaha kubga kubgo gukora ivyo mushaka hama tubikore bigende neza ndakubwire nti ija kuri page ya Facebook urabe neza hariho aperedof turatanze akazi ntugutwe genda kuraba ibisabwa ahama ubishikirize amahigo ashobora kugutwengera nawe ukigira mu bandi ugashika mu muryango wa Show Up TV umuryango wagutse cyane ingabire abasi kuri mikro ndakubwire nti bye bye bandanye bana n'Imana mu byawe no mu bawe nti nimugira ubwoba murashobora kubikora nkuko Ornella yabikoze kuko gato karakura ciao.